kubwira umwe umwe uko indirimbo irangira uyinwe producer wakoze indirimbo yitwa bombone bombone yeah aturuka muri culture empire lepo y'abanyarusizi n'abanyarwanda bose muri rusange yaman
Oh la la.